Aye bafethu engathi ezibhlungu azipheli for iCoronation. Eh bafethu sibuye nezinye indaba ke zithi ke uNjabulo Blom akasekho eNaturena noma usendleleni iphumayo eNaturena kodwa yena usedayisiwe. Kaizer Chiefs ke imdayise laphayana kwi-US Major League, iligi le yase-USA. Kudlala khona abo MLS laphakathi kudlala khona uOzlatlan. Namanye ke abanye nje asebe-retire from Europe baye basuke baye khona ngalaphaya kube ngathi imali ikhona impela nole bese ngicathuke badlala khona if I'm not mistaken. So ya kube ngathi shothi Kaizer Chiefs ayikwazanga ukuthi imnikeze i-offer azoyithanda lo mfethu. Kukhona ithimu shothi imthandayo-ke lapha e-USA by the name of St. Louis City Soccer Team. Angiyazi ukuthi wena ime kanjani in terms of ama-stats nametafuleni, but I believe ukuthi mhlambe i-team e-grand ngoba uNjabulo Blom umdlali impela nje ayi onsuke impu, so deserve ukuthi adlale ngempela kuma-league a-right aphinde futhi ahole nemali ezomgculisa. So yeah guys, if you support Kaizer Chiefs, uNjabulo Blom akasekho. Asazi ukuba uzobamba la position yakhe, asazi, sizobona kodwa. Kodwa-ke Chiefs ingathi banike abakuma-trials of which I believe ukuthi khona bazofitha. Kodwa kuzothatha isikhathi, ngeke kuvele kube lula nje kanjalo ngoba hhayi le ndoda ibeyidlala iposition yodwa inikezwe nes. Ayide umbeke imuva uyadlala, umbeke esiswini uyadlala still. So nje ilosi enkulu kabi kwi-Chiefs, but-ke at least-ke akazange aye kuma-rivals e-Chiefs. That's what I would say. So yeah.